jamani. Ah, hiyo naenda kuchukua maskini. Nguo kuna biashara yake. Jesus. Oh, jamani. Yeah. Mama.
Why they open?
Oh, nyinyi.
Yule mama huku chini wangemchukulia pia anajifanya gamza.
Mama.
Magari wanayaacha.
Yeah, I'm gonna come on.